bese kungena kuleze politiki nganza kwethu nangikhuluma ukuthi uvini ngithuka ningeza yonke into anitshena mina ukuthi abantu basiwa la kufanele bekhona hayi la abafisa bona ukuyakhona nabo bebhizi behoxa behla benyuka beza beyale beyale futhi ngifuna ukuyisho lento ngingani ngaphandle kokunanaza nje umuntu ngiyamazi mina yabona lento le ye propaganda enikwazi ukuyikhanda niyikhande nikwazi ukuqamba manga kuma social media nakuma TV nizini wakholwe nina manga ingozi le nto le yobulala kusasa lezwe ngoba nani nizoba senkingeni nizoba senkingeni enkulu kakhulu ngoba mhlazana unuka abanye abantu nje ubakhomba ukuthi bayathakatha lo muntu uzozunga ezogcina ukhombe wena lo muntu lo yakutshena mina mina kukho la ngiso la khona nasinqume ngasithathayo futhi ngachaza futhi ubaba ngemhlonipha ngizinyo ngene etweleni njengobaba hayi njengomongameli ka MK angimazi mina mina ngathi ubaba usampesha futhi uza retire njengomongameli wezwe ufanele ngihlalele ushaya lo moya enkandla nalamacala ahambiswa wona amfanele isidingo sakho nasikho njoba yesho nje mina umfana wakithi anokuthi ngishayele inyone kubangibe kubabengela uyanemba ke ngehlili cha nimgade ke ehlili nje ubaba uyanemba uyingozi hlile nje akhiphisho Jesus kade baye xabana uyanemba ke hlili ayanemba yabona yabona kubhalo bangahlala lapha ngaphesheya nje ehlalele bese kusidele ba abona sekubaza iqhoma lapha kathi igazi so manje futhi yini ngelona niyabona ukuthi ngangiyiright ibhlungu lento eyenzeke ngihlukukhalisana nalaba akuthiwa abakhishwa eParliament nangazathi sini ngakufanele ungcono ukudelay ukugcotshwa kwabo ngoba ikhona iallowance eyenzeka laParliament kunoba abantu bashiyiswe imisebenzi yabo that is cruelty ubuthakathi lobo akubona ubuntu hlobo nje lonto igama layo akubona ubuntu nalokhumala noma ukhumala yangaba namaphutha khona indlela ekongehembishwa ngayo izinto akwazi ukuthatha umuntu wabantu eyiqhushalazele emabhizinisini ayibhatanisa uzombeka phambi kwemehlo omhlaba umrejistise inhlangano emveni kwalokho bese khandelwa amaketanga ebushwe ngawo amanqinini bese kuthiwa hamba kuyobhuda ke akanazi izandla zokukhwehla akanazi iy'nyawo zokukhwehla leyo nto leyo ayinabo ubuntu manje inkinga nidlala kabi nidlala ngepolitiki engenabuntu kanti abantu bakwaZulu banobuntu bathule bayabuka bayabona futhi namanje 98% abantu abavotele MK abantu bakwaZulu Natal kodwa kudlalwa ngamavoti abo kudlalwa ispin kick kuthiwe hayi akufuneki sibonakala ngathi iqembu lakwaZulu kodwa amabhuna ayakwenza nje kakhanda iqembu lawo after forum angakompromise ayakwenza amandiya iminority front yabo angakompromise cha sicela namandiya wodwa nje azivotele thina kuliwa nathi ngoba amaZulu ay majority of this country and ahlangene futhi a powerful manje sihambe kuthiwa ke asishetshwe ushetshwe ngamandla ethu igcina ngosukuyithina sibizwa ngeyiphukuphuku kuthiwa kasifundile kuthiwa sazukulwa nje thina sazi ukuthi ayikhale sazi nokushaya thuma umZulu nje ayiphele uso ungashilo uzokhaya yabo manje ke yonke lento leyo ayikho right okwesibili ipolitiki kamalema ibaluleke kakhulu eNingizimu Afrika futhi umalema kuningi okuhla kwenzelele lizwe mina ngangimfundisa umtsizo ngangimkhipha amafinyela nje lapha kwaZulu but ngangahlosile ukuthi mina umalema lapho angabe sakuthola ukuphila ngabe saba umuntu kuyicala lokho in our generation in our lifetime umuntu njengomalema siyamdinga in our political space uqala ukwaziwa kweParliament laziwa ngeEFF beba ngumsindo ke owunobuhlobongela nokungahloniphi nani obviously ke makudribuleke umuntu omdala ufunane nomuntu omdala egroundini ingane mase zimshaya imatapa bese thiwa ihloniphi obviously ke politics is politics but the manners has to be there as well has to be applied yabona ngoba niyabona nani iParliament lethu sabusiswa ngamadlozi aleki parliament ebe ngamadlozi njenge parliament laseNingizimu Afrika since the dawn of democracy. Ngakho ke uma lembalekile noma ngaba namaphutha noma ngayikhuluma lento ayikhulumayo yamazwa ngaphandle nani oshinimba kulungile konke lokho kodwa ubalekile and I can never allow ukuthi umaleme afeka njalo ne career yakhe ifeka njalo ushivambo ushivambo lesinqumo sithathile kuwena sibizwa ukuthiwa political kodwa ulimlwa ngapha kuthiwa ubuxoki you can't reverse on all the insults that you have been insulted uJacob Zuma on Satan namaZulu ni insulta iqembu le ANC kanye nele MK you can't reverse it now ngoba nani ngikhuluma kangaka nje mina ngingibona umuntu ojoin MK mina ejoina noma iqembu lezipoli elijoin ubutshitshi ningamaqhiza no gcwele amadusha odwa lapha ake ngibone nje abantu abaphethe umhlanga nje mina bethu mina ngiyaqala ngqa ukujoin iqembu lezipolitiki lutho ngingamadusha odwa nje ngoba nalabo abaningi abaqalayo ha bafakwe yimi kuyipolitiki kusola ngo 2021 silwa izimpi zepolitiki amabhinqa afundiswa yimi ipolitiki alelungelo lokungithuka uma ngabe kukhona la angaboni khona ngaselwinye kanye nami ngingachazile ngokwanele ngeenqume engiyithathayo kodwa futhi ngeke ngihlinzele ibini umuntu akalahlokozulu ngakho ke namanje ke ngimile ngithi mina uJwela Simalema ne EFF cha kufanele bafe Shivambo kulungela hamba wena kodwa ngiyakushayina mfana wakithi khohlwa ngeke kulungela lapha nake ngeke uzolunga futhi okwesibili ungezi la kwaZulu ngoba nibulale iVBS le nayiqeda ngicela ophete ikhiye zethala ayithathe ngokukhulu kuphuthuma ayibeka le kwaphinda ngene ikhiye zethala ngoba lisengozini ithala manje napho Shivambo sebengapha uzokuthiwa ithala lixhase iMK kuphele kanjalo ngethala ngoba neskill labo bafana senkohliso nosokumanipulator noma iVPS izala kwaZulu Natal kuphelileke ngethala angiyazi mina lento eniyenzayo akwesibili mina ngangeze ngiye lapha mina uDuduzile wangibiza ngo motherfucker wathi mina hey what my mom is a shangane and now I really don't believe that I said it is my brother how can you call the shangane the EFF is gonna come there how can you say the shangane you are saying shangane now you are shangane what is an insult when someone says I'm Zulu of course I'm Zulu and when I bring your own Zulus yeah what is an insult or is it hey if you're motherfucker what is a motherfucker I kept quiet pocho Nega ke mina ngibe spoon. Ngithi ngiphete bese ngiphinde ngiyaphathwa. Ngeke. Ngeke. I'm old enough for that nonsensical treatment. Ngeke. Ngeke mina ngizodlala uThuthuzile mina. Bogcina ngabe ugenda amasoka abo lawo oloko njalo ohlamulo. Not me. Buka nje umuntu esazabalazana naye esalimala naye esalinyelelwa izimpi. Buka ukuba unkosi khanyile. A very brilliant young politician is being suppressed. Kishwe imali kuyagwaza ukugwazela ikhundla kumkhonto wesizwe uthi kuye eParliament kishwe 100,000 abantu badayisa imizi babambise ngeimoto benze zonke izinto lezi. So much cruelty has been happening there. Now I'm speaking, yebo. Oh. How? I think is how sekuyazo sekuyigama lami. Sekuyigama lami. Sekuyigama lami. Kade ngimthuka mgodoyi, ningimini ningibiza ngonke ihlobo enhlamba. Iphumile emgonqweni manje, wozani la. Iphumile emgonqweni manje. Iyakapazela kathi dlukhamba. Ziyakhala manje. Kekuka. Ndlala ngobaba wethu simthandayo soze sife simdala. Ndlala ngobaba wethu. Nani ngithuka ubusuku nemini. Nikhuluma into elingayazi. Uma ngajula mina, ngijula ngempela, ningaphoxeka. Manicabanga ningizwe uqaleni nokuba isilima. Ngoba lana ningiqambela amanga nje. Nithi mina ngibele ethimali ngobhakha, nikhuluma ubuhlungu. Ubuhlungu. Ubugwaza inhliziyo kodwa ngagwinya manje ngoba ngumholi zonke kulungele nethe mina because ngangicabangela nina cabangela ikusasa leni better the devil you know than something that never existed eneyinkingo lokhu azalwa manje imagine yabona if there are smart politician analyst here imagine ube mina ngenza lezi enaniyifisa ngoba ningithuka nifuna ngisho ukungibulala ningibulalela ukuthi mina ukube ngama nani iKZN anothatha ngamalengiso mhlawumbe ngabe nonombolo 2 la izohlula ngisho iDA kuNational ngake nikutholeke lokho ke qhothi yebo nganilanga amabomu ngababona abaholi akazi beqongisha isikipa seMK qhamo sethwa baya parachute abongena eParliament kudlala ngenkosi yakwachiliza lapha nenkosi yami ubaba exaqola imvunulo kuthiwa iyona esiyiphethe lapha kwaZulu wakwambona ekhankasa leli charge leli lingisela umthandeli leli wakalibona lekhankasa cha beliqala namhlanje liqhuba isikipa seMK kodwa kuthiwa liyisekela mongameli yilona eliphethe eParliament likuphi iqiniso lapho abantu abafeli MK bakhepha imali eshisiwe baphi baphi abekho nanilibe lokuthuka mina busuku nemini